babukele emakhaya akwengibingelele umhlaba wonke enhle nasezantsi ngithi nje hayi bomolweni lapha emakhaya inkosi yami ngiyanithanda nonke 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 ngiyanithanda ngiyaniphilela niyimi yabona nje nje ukuhleli lapha ekhaya uyimi ngale ndlela letinto sathane namhlanje nje ngifuna ukudlulisa ngale ngaphambi kokangikhulume laphana emndenini kamama wethu ondlulike emhlabeni umama nonhlanhla Ruth umama nonhlanhla Ruth lapha elimpopo nkosi yami emndenini kubantwana nakubangani nje bonke nabo bonke abasondelene nomndeni wakhe ngithi bangithi phephisani lapha elimpopo kodwa ngizobe ngikhona ngizobe ngikhona kulo yamlimi ngizobe nginawo ngizomela nami umndeni kadokotela odlamini ngoba umndeni kadokotela odlamini sucele ucele all over ngizobe ngikhona-ke lapha elimpopo siyobeka umama wethu umama uRoth nathi nje mama uRoth la ukhona nawe uzongawukhohlwa nomndeni wakho kamoya hlale nje ube lidlozi elihle ngibonge nje ukuthi sibonane only one day sabonana nalo mama the following day-ke nkosi yami kwamenela mama wami la ukhona rest in peace my mom ngiyakuthanda kakhulu bese ngithi kini nonke babukeli nabalandeli babadokotela odlamini hhayi bakithi labafuthi abangisizayo la abangishuthayo sebezame konke kodwa hhayi sekuyalunga manje ngiyathokoza nje kakhulu le number leka-078 lapha ku-Facebook niyixwaye niyibalekele kakhulu bese ngithi-ke ngwengathi kulesi khathi esiphambili mina ngoba sengiwamabhubesi ibhubesi alibanjwa nanoma ngabe ubani alibanjwa nanoma ngabe ubani engizokushuthela nje namhlanje nengizokusho namhlanje kuthi sekukhona iradio ephuma nje khona la ekhaya nakulabafowethu phela sekukhona i-radio station ezoba khona nje maduzane ikhona ila Newcastle kunumber 53 Harding Street ikhona nje lapho istudio sethu sikhona lapho sizosakaza 24 hours ngenhlanhla nje enkulu ngoba ngithanda abantu izokhava i-KZN cishe yonke bese ngiphinde phela ngisazuzama nje ukukhuluma nalabafuthi abangisiza ukuthi hhayi phela nina bafutha yelulani phela i-frequency phela hhayi kithi nje ukusabalala bakithi kithi nje lungu phela nasegoli bakithi hhayi kithi nje lungu phela ingagcini phela la ithekwini kuphela hhayi ngiyafisa-ke babukeli ama-application kwama-presenters nawo wonke nje umuntu ofisa ukuba yi-part and parcel ye-radio station imvula FM 98.5 maduzane nje zizobe zithi zakazaka ezindlini ezimotweni kuphi wherever nakuma-earphone kuzobe kunjalo zizobe yiduma nje 98.5 izoba khona maduzane ngomhla ka-April nje sizobe siyilontsha izobe seyidlala seyenza konke imvula FM 98.5 ngenhlanhla-ke phela enkulu yazi ngenhlanhla enkulu nje heyi bakithi engizobe ngisakaza noma ngizobe ngiyivula nama-legend angazi yazi konke nje kuwumusa yeyi bafowethu ngiyabonga nkosi yami heyi ngiyabonga nje kakhulu ngaloku nje ningenzela khona ngiyabonga kakhulu izoba khona kuzobe kwenzeka konke okuhle ngiyanithanda bengizonixoxela nje lezo ndaba namhlanje ukuthi phela uma ngabe ufisa ukuthi uhambise i-CV nawe vele nje uye laphana nje ukuthi www imfula.fm.co.za. This what you are pushing. Hours of fever. Ngabona phela maye mahle yini kubo bonke sebefakile iphanele ngisizayo isangenzela kahle isalo ihlunga ngiyabuka ngiyahlunga ngiyabuka ngiyahlunga ngiyabuka ah bakithi ngubani lapha emsinga hayi ifikile bhuti ifikile hayi ifikile phela ifikile kuzobe nje kwenzeka okuhle kodwa bese ngithi ngomgqibelo lo akusasa noma ngabe ubani noma ngabe ubani uma ngabe uno 3 rand noma 4 rand uthi angisakhumbula shwa iprize angekhosho sitholele ngiso lezo la ngomgqibelo uzobunami ungibuke nje khona ngiphethe emuva nje yaw mayela bafowethu laba hayi angazi konke kuhle inombolo nje engitholakala kuyo yiyo le 073-219-364 034-004-0001 uma kuwukuthi lapha nenambe nami itholakale noma kuwukuthi mhlawumbe ayibanjwe ngoba iseyona umthamo usuke ube mningi phela kuhle nalokubhala ngemlayezo i-SMS bese uyayithumela izo ziyifikele la ikhaya ngithi nonke emakhaya ngiyanithanda uNkulunkulu anibusise niphile nonke niphephe nomndeni kadokotela uDlamini bakithi umhlaba wonke njengamanje nje kade ngibuka i-membership yomndeni kadokotela uDlamini isigijima ku-3600 mangiphuma nje njengamanje ngizokwenza la usunamalunga awu-3600 ngiyafisa ukuthi nawe bakithi make sure ukuthi uyayele part and parcel yalo mndeni make sure ukuthi njengoba ngiyomgqibelo ngiya njengoba kule weekend ngiyofihla le elimpopo ngiyofihla njengoba ngiyemndenini wami ngiyafihla bese ngiyabuya manje ngiyafuna ukuthi nawe make sure ukuthi uyayele part and parcel yalo mndeni uNkulunkulu akanibusisi niphile nonke emakhaya okuhlela ngomhlophe.